Mama. Mama. Bia no dey ala kan koro bi ihe mere ta.
O kwa kita m na chi I ga dewe na ke ma lo I keta. Mama. Agala m late no sa mgbada.
Mama no dey ala.
Abi
kan koro bi. Mama. Akandi woja akpara go kate.
Akandi woja akpara la kate. No mere again.
Mama. Akụkọ m nọ na-anụ gaa na-awụ n'oso na ndị na-ezu oshi n'ime ogbe.
N'oso ndị a na-ezu oshi n'ime ogbe. Kate
ịma. Mba. Mama, ka ị na-asị mba, aka ịma na ị na brother Jerry dị ụta.
Yes. Aka awụ eziokwu. Kate na Jerry na-akwụkarị mgbe ọbụla. Adị Kate alaiki ka Jerry. Ụ na-adabara ha na-abụ. Kwemụ.
Onye gwara m ihe a, ama m n'ọwụ eziokwu. Obi m na-agwa m n'ọwụ eziokwu. Maka na ịba n'ime ogbe na ụmụ oshi ndị a, ha niile agbasasịbụ. Ebe niile ajụgo oyi chee.
Kate. Kate.
Nwata okwugo okwu.
Okwugo okwu. Onye isi. Okwugo okwu.
Mubi ọka bụ.
Mba onye isi.
Ọ dịka nwatakịrị ọ na-emekwa n'isi ike.
Onye isi. Nwatakịrị a kwechiri ike o. Kama ọya abụọ ya eziokwu ka ọ nwụọ.
And ọ ga-anwụ. Onye isi. Mụ abụ mmadụ na-ekweghị mkpa na mma agbaji onu ọ bụ na okwuru eziokwu. Ọ ga-ekwuru eziokwu.
Dịka ihe ya emelụ m, unu ga-eweta anya ala jisi na ike chọọ ebe unu ya enweta ndị azụ ebe ha nọ ọ inweta afọ ha ka wee malite isiwe takọ ha.
Nsogbu adịrọ.
I am okay.
Gwa mụ na ime wee.
Emesigo m ya.
Ese nne?
Emesigo m ya.
Ese mụ na ime nwanne?
Emesigo m ya.
Imecha wee.
Ori bribe. Ụjọ ọ na-eri.
N'afọ gị. Fọshịn.
Linus.
Ọga m.
Bịa anya ọwụwa ụtara. Nye nke ọ na-eligo lie.
Ekelebe ka akpa ati a gosie elu gị n'arụ. Ka akpa ati a gosie.
Bịa anya ọbụla.
Ori Ibrahim!
Gwabịa. Mejide nke. Mmenye sọrọ gị banta. Mejide.
Daalụ. Si ebe a pụrụ kata ma chọrọ ịfụ gị anya pụwa!
Ori Ibrahim!
Kate. Nya, otu a ka isi wee na.
Tosa kisi we mo. Mbo bo jeyi. Kila kita wogo. Kito wogi ne wote mo. Oh, get it with them again.
Get it, Mom. The one who just take care of that name. Get it. Get it.
Sandra, bewell. Una bewell, una bewell, on a beton, una una. Eben de Kessie. Hungry. I got a moment to be good over there. Kuno mu ihe agwa ha ashi ha oha ha ha tubugo onwe ha na ashi una ebe wele o
ha keti keti anu nwolobu abe na eti nya anyi nwa keti sana nwa anyi nwolobu ka nwoke ana ka oda na eto odi nwa ohulu awa makrebaye maya bro maden tuhu nwete ma tuwe nwolu hmm. Only a tin and put in no water. Divan, then one order on a moose.
Ogam,
huh?
And you call
it. The good one.
Did you let a joke more?
Never and never million bonny.
Macab ask one can draw. Macajet again.
Do to move to an over. Caravan Hulu, ask a machine with two over. Macan de wine a joke line a ballam bag the green way. Abron did jump a lawa. Non did you wear but one you did there. Seven day who when I hold the liver. Above 9 years, be very deliver. I hold the liver. Huh? I can't go to change in obvious, my number bonus lobby. I'm not bombarded. I want to do.
Udo? Kate, Jankoma.
Kate, you want to go? I want to go. So me and Olu have unjele. Olu have unjele. Tachal maavo. Unka kina iri avgan no nobu moto ne lose na tight. Ma chua ibeme. Chua dalu na mo mechele meli. Hmm. Oto ibe.
Obu ni mani. Mo imoka sinsin. Obu tegi ni buri eje na shopping oro. Buri ebe ba no asinska ne bo ima demani wa bagoka.
Odi obu no yedi meli. Huh? Obu ni wodiko. Huh? Unele mewo. Kano long, long wa.
No. Kima nangara reba tata.
I'm
going to
Why will you? Obaraka.
Yeah, only see. Because in a corner, what I kill a home with you. Yeah. Now I can't do no one.
I can't, yeah. Because okay, no one will go on a hand as on a gang. You never get it. I chunk on a apple. What one and a million? Chop putan di meli ha. On Adam Kofonia, ni man, yan, a stationer. Malifem along one.
It's a wardrobe.
It's a wardrobe, you see.
I give
you this.
Lucy, biko, asị ma jụọ gị. Gị na onye na na-ekwu n'abalị niile.
Mama, nwokwe na onye ọzọ mụ na chuchu. Mụ na akpa ezigbo nkata ịkpagide ịkpagide ruo n'ime nderi abalị. Mụ na anụ nwokwe na onye ọzọ.
O nwere na ọkwa osogbu ata gị n'uche na ị na na-edisturb anyị n'abalị niile. I kweghị ka mmadụ na-arụrụ gị ụra.
Mama, gwando.
Amakwa n'uche gị dị ya. Amakwa n'uche gị dị n'ihe ị na-eme.
Mama eji m egwu egwu ezi uche m dị na ya n'ọfụma ọfụma. Uche m dị ama m ihe m na-eme. Trust ọnụ.
Nsogbu adịghị. Ma gịnị ka ọ na-ekwukwanụ na ihe gbasara alụmdi na nwunye gị na ya?
Ọ sị na nwa obere oge na ihe niile ga-eme. Ọ yi ọgwa m na m nwee ndidi na obere oge. Mama, kwa ịma na nlọvụ Chudu ọfụma. Afụ m Chudu n'anya nke ukwuu. ona abu nne katazi anya ya odizi am ko nwanne mo odizi ko gi muru anyi chiba na muni ayi hey muni anu ha ya mu mwa ya bucha akwa we ka na etinye godi ni ikpere
I like it when you have a mother. I was in boy gay. Oh, so home, I gungola and a piari name, no boys who surely are me a cow. Eh? Chinakin, I go zero me and no, eh? He never born an art of Eben Wagabo Bata, Obi Royan, Obon Cogabo, Ochenka, Ochen Cosa. Eh? Chinakin's a neck, baby. Kiyeni negazio fuma.
Amen. Oh, even a baby is very responsible. But that choko go dey marry me. We can't just be breaking Chineke na nyeni ezibuego. Atoko patigo. No room ba na zazi Mrs. Chude. Ibiana umugo ne doga anya.
Zumba de Chineke na ye mama. Oh, kai ne bese bere kene tiye ni ne bere. Chineke ye me. Emo, do singwa.
Ege mi ya bi akije buti ikwe ka. Yesu e. Ukro ge kita mande mu ta bata. Bebe ko onya go na. Eh ka mata mi ka mwe nya chai.
Ya okem. Ngboroko. Ebe ki mu so na aga na so
akwara nkita si na ime na eme onye be m na
ime
na eme
nya o na ritualitu eh ya ngwa ga nko
ande ka boje hulo ana ma bia na maketa
ko so wa de ho o da ofu ma o
officer ka river up
na nuku sobudo
era jom na sobudo na juga ju na egueli kere sobudo
o ma ka ori pauza mu no ruru and this bit of a water, Torino by a camera if a bricket. And can't see you, how quite a kid am all. Who judge my cow?
Even a chick of Alamoketabuna, and you're a gaku rose.
Peso to us.
Even the woman or them work at a Njideka catabo, he are tiny, not even new.
Peso to us. When I'm in a family, on both family, or four big eyeball. All right, I look over to a four, you name me here.
Linus!
Okay.
Who could even know? Because
Mama, yeho uta anya m na ba mama. Ha.
Benji gini ka anya gi hụ.
Mama. Mama ka mara meku ihe hụrụ. O ka mara meku ihe hụrụ mama, yeho uta ata isi mejugo.
I mara ihe ọba anya gi hụ. Oo.
Mama. Mama. Mama hụ m chiude.
Ya. Oh. Yeho chiude news. Ihun chudo ke o nwe ka obu na ifunya na nwai o nwe ka obu ndi bia ka oru oru ho bokwa nne na ya se je church nya ke na se ni hu chudo
gara je church gire bu church gire bu church mama mama ahum chude chude bu onyo shi ahum chude ba na ezo shi tata
benji benji
mama
ha e john hu toro hu hu ku wonde
uto ma zu ndo eperi ma ndo onyo shi ndo sha na
maka ina ko kusko ni ndi yozo chiko kan wagi obo kwie ni ne ke je egwu egwu
gire na egwu egwu eyin go na egwu egwu sike na hunju de ba
na chiko go no bi de so afun ni nwa go kai kai kambia kambia si onu ku nya ala
akwa cha go mu no mu awa ye hunru
maki ba no kire egwu egwu ya de ja bi ni ku ni
no no
pa mo o o wa go kai
Lucy I chete mta kembo ta afo kama anwuzikwa anwu
Nina, oni buzo yi mwa.
Imana na sense m jere gwacha anu ga ezo okwu maka oyi gi nwoke sense ahun ga edo mu ugbo.
Nina biko biko anoro m na mood iko iko asiri.
Imana ya mere nwanne gi nwoke bia dere ebe onya. Ofi ha m na ekwukwa ka ono na ebo jikwara anya abọ hu nwa enyi gi. O biakwara gwa m.
Cherugodu. Benjamin nwanne m na abia si na shop gi na ewere oyi nwoke na ako asiri okwia. Uso gba adro ka
na ako. Na ukwa anu na o na ako asiri. Imana gwa bugo kwa nu gi ha mgbe mbo. Gi si o jealousy. Chirem chepom no
no. Ike ya ti ya ti adro me mi si kan si ebe abu.
Oh, ngwa nu akam ga na agwa nu ga sokwa nu gi ipere. O ga sokwa nu gi hapu. Sokwa di ha. Benji nwa masin ka mi tope ne gi. O so. Ke gwa mu ke be zi o, gwa mu ke be zi o. Biko. Eh? E si di no gini ke fo.
Mama. Ihe abu ye je egwu egwu. Makata nwuro di ya na egwu egwu. Eh? Ke gwa nu do merite ni ya. Kina hu chu de ba na ezo hi ni mogbe. Uti ndo otu ahu mebe ha na ezo uti ndo meko mi biye. Isa na yen ya nwe jegwu. Ya bu yen jegwu egwu mama. Ama mi ehu.
E de kwa sho ihe eforo. E fukwara ine kwara anya ofuma. O wo kweri ko bru nya waka ha na ezo shi. Ima. Ine kwara anya ga na abu ofuma.
Mama nwe njo. Awata mi ine kwu. A na ezu ya nwe shi. Ya amazi mi ebu na na ezu mmadu shi na mmadu na ezu mmadu shi. Eh mama. Ibu no tu su efu ihe na emebe a eh mama. Ari ko chude bo onyisi ha o.
Mba, nna ihe aburu egwuregwu kwusi ya bo egwuregwu ga. O gara taizo, o gara ka onu. Ekwuzikwa na ihe ozo biko, nti ozo eme enu ya. Ekwuzikwa na ihe ozo ncha ncha. Anwazikwa na anwa atu aka. Biko. Eji nchukwu ayo gi biko.
Oke mama ngwa cheka njo gi. O nwe nchore gwa gi. I ma sister Lucy ana anu ihe. Agwago mi egwu ya ugboro ugboro. Maka mata nwata nwoko ona ha anu ihe. Mana nwe nchore gwa gi mama. Ichetere ihe oyi anwa ni na. Ichete ihe okwu last year maka nwata nwoke ahụ akwilote ihe okwu ahụgo m nkịta n'anya m na-abụ ekwetego m a confirm gomie chude bụ onye oshi mama
na ama ama o nke a gwụrụ m ike iji gwa gị nke bụ eziokwu ọ fịara ahụ hei mbanụ ka ị ka chude ya esi bụrụ onye hei mba ei ụmụrụ ụdị ihe na-ata arụ na ntị igbo daizi nyenye ai mbanụ ei chukwu ekwe dị na onye oshi Hey! Ba-ba-ba-ba-ba! Eche dinere ina echiche ụbọchị ọzọ afọ tupu ikwukwa ya ekwu. Ekwekwa na ka ntị ọzọ nụ ya. Ị na-afọ adị ihe m na-ekwu? Achọkwa m ịnụkwa n'ọnụ gị ọzọ. Ubere bebe, ozugbo.
Mama, kebe sita Lucy jekwa?
Ọ gwara m ebe ọ na-eje.
Benji! Benjamin! anyị nwee eze aka ọrụ ya. Ihe na-alụzi bụ ichezie na shop ni na gịnị a na-akpa maka ọyị nwoke. Ọkụ ya dị ka m na-achọkwa ya ọkụ ya. Ọkụ ya? Benjamin na ọkụ ya?
Ọkụ ya na-akpa nwata aka. Apụ ya aka gịnị Lucy. Gịnị ihe ọ bụ?
Wọn nọ nwa gị nwoke, wọn nọ Benjamin.
Wọn nọ na gịnị mee dị? Wọn nọ na gịnị mee? Maka na ya gwọrọ na gwọrọ nke bụ eziokwu na-asị ya wọn nọ. Ichi ma nke bụ eziokwu gajụọ tutu gajụ. Ọ bụghị na ọ na-asụ ya arịa ọnụ.
Na
mama
ị na-akọwa na ikwete n'ihe ha kwụ
kwete gịnị ihe m na-ekwu bụ aka m fụrụ ya bụ nwata nwoke n'anya ka ọ gọ nwoke mana ọ ka ịdịkwa nkwadobe ọ maka adịkwa ama ama
mama akwa m na ịga-ekwu ụdị okwu a eziokwu maka chineke ama m na ị ga-ekwu ya ị na-afị ya ka ọ gọgụ nwoke mana ị mara ihe ọgọgụ nwoke ga-emenwu na ihe ọma mmenwu mana nsogbu adịrọ ihe m na-agwakwa
nke ajụọ ị gaajụọ chuchu gị ajụọ wee bịaba ya nọ ịnọ na akọpụrụ ebe
chekwe na gịnị na ọzọ chee pankata ịgba stara ọyị nwoke ka mmerụ oge a
jee jụọ ya ajụjụ o jee jụọ ya ajụjụ
o Lucy!
Ya nye m nke gị ga nwụọ
lọvụ anyị nwa bịa ọkwanị ngịrịngị ọ dịwọ ngịrịngị kpam
kemgbe ị ga nwụọ anyị
asamchukwu solukwuo ma ụdị oyo dị m n'obi a gabara arọ na abịa abịa ma mụ malị na chukwu ya kwadowu ya
kekwana onye ichenu
a na-ajụ ajụ onye mma anụ ma gị malị ụdị enweghị na mụ na gị malị malị na onwere onye ọzọ dị m n'obu na abụrụ gị onye mụ na ya na na-egwu okwu bụ onye awụ mma
obi m obi m
asam
ọkụ ịma na mfụ gị n'anya rinne
a malị mụ na
ị ma na onwezi onye ọzọ m bụ n'obi na abụrụ gị
ma mụ malị
ị ma na m na-agafe n'ụzọ ụmụ nwoke niile na-akpọ m adị m ele ha anya maka na mmụọ gị na ndụ ịma ị ma na ọ gị bụ onye nchegbu
asa m ọ nwere onye ọzọ amaala m
onwe ihe na-ezoro m ezoro
ibe dị ka nne
ihe ọbụla onwe ihe na-ezo ezo ihe na-achọrọ ka m mara
asa m ịma na ị nwere ụdị ya ji ụta nwoke ibe n'ọnụ ọ bụrụ na o nwere ihe ibu n'obu ịchọrọ ịgwa m ịgwa m nye
benji nwanne m si
benji si nne kerevọ bụ
ọ si na
asa kerevọ benji gwulu gwa m nye
benji nwanne m si na isu na ndị ori
esi nne
ọ sụ na ofu gị na ụmụazị a na-ezugharị ori n'ime ogbe ebe unu na-ezu ori
esinapụ nke isi nne na mmụbụ chude na-ezu ori
mana asụkwa m ya na-asị o ekwute egwe ma asụkwa m ya na o nwee ike ọ bụ na onye yi gị na obi mmadụ ezu ori
hei chukwu abịa eme mmụbụ chude kiri m ọbụ ife mmele ụmụ ngwa bụna ụgwọ anwụdo nwere ihe imele ibe akọta gị ihe ọma nwere ihe ọjọọ mmele kiri ya bụ na ụdị nwa nna atala ụmụ mmadụ n'alụ mekaniki nalụ mekanik nwa a macha m ụmụ ndị dịcha aka ụdị ya ndị bụ na sọmụrụ nne nne mechaa ibe na-adịrọ mma ma mụsị ka nweta onwe ma ka ntaba avụ avụ ntaba avụ nwa tatị ego mmeji nwe nne gị anya ụwa na-ebu m ebu na gịnị bụ njem nke m ugwu nke m nwere asị onye nke m ya ekwugwu dị ogwu nwere ebe nnọ kerive mmemme nwee mete kerive mmele ka njụka lebe ụwa ajụ ive benji kwuru nne gị wetere
mba ị ma na mma m ewerugo gị ka nwa ya mma m sikwa na mma m nwere ụdịrị ya ka ya hapụzi ya nga ha agago
chukwue kerive mmemme
ozugbo
asa m ihe agwọtarọ
ozugbo ndị ọzọ
ihe agwọtarọ ị mara ụdị ive dị ive nwe dị ive nwe dị ive
Obi meji phone mu nwa.
Ya ni ji ebe anwe iya nile na akpo gi chori za call.
Obi ma vlo me, ima na area one nge nwoke yi kwo ivo okulu. Obi gbawal mu rinna mu ya call gi diwe because
udi odi aketa family gi nwe nwele ka nke mu.
Ko bu na una trust rom. Ya una gute mu rinna.
Obi me ku n'otu a. Eku n'otu a. Awotam na una ewute gi mana Mamua, mamma, where do you put in hope? Tata, a come, mammy, give me a pico. It was me with pico.
Oh, my mamma, move like an iron.
Ah, ma'am, Obi, ma'am, more of quagging, a pico. A charum king, we were pico.
I don't worry very men who want to make very what our family. A woman.
Go quick, Berapan.
Black and petrol cutter. It bell won't kick
it. It better go no second one again. Come on, ma. When I got you, quack, which is a can rarora.
I'm not going to mention about idea, my dear, in a bed.
One rarum coma, oh,
no, some one again.
Oh,
some oh, who more than ma. Agrimne mambe bona tomoto.
Ndo tabuku gomo.
Ngala o ma o.
Obi mafungi nanya nkuku o. Ngwanraru ofuma.
Ah o madam.
Hi azago. Hi kalaru si ofuma o. Azago mo. Obi mo.
I'm going to go to the house.
Ozugo.
Linus. Linus. Grebino. Rap even in a mekita beva bemoketa keta. And I know you're new. It's any. The second rap even a mebbe babbe moketa in the new will away. Never will I not buy a buyer. If you have a memo, Miss Boss, I'm going to get you. Get that, can you get
Kanka wele tego ta. Eh? Lucy.
Mama.
Onye nwe nka hi na ebukwa apo.
Ma on ni chude. Achọm ka mgbọsọ je buderi ya tupu be na nata ugo.
Chineke, Chineke me. Chineke. Ikale ba gego. Bia le hene me lo be je jidere be na se jide ya na egbe ndu wo ji egbe ya na ji bu egbu.
Chineke.
Ogunanu ya nwa amade aka enwudoro egbe na agbe ya mecho nu nwa amade aka jitere
mama
ebo la nota efu egbe na akpu ya dika iwu ohuru ai nwe no lo oru anyi
mama
ai we na ekwu na onye obu na afu egbe na aka ya mo na agbe ya na aga egbe onye a
Ogbali
emero. O na ga egbu nwa amade a. Ogunani a. Ma ka onye aga fe egbe na kia. A ga egbu onye a. Roboda. Officers, happen to fire.
Pick on the phone,
wo batanga choyu. Omo batanga choyu. Omo batanga choyu. Omo batanga choyu. Omibe. Omo abiara gi choyu.
I go no. Lucy, by Gwam now, how they can sabas like a benedict in Gamma Kimmy.
Ben or Dalorin, eh? You may like I want them money. Huh?
I'm go Molly and Adalo. Alone, what alone if you alone are banny. Banky and I got cool outside walk, eh? I'm winning up, we in a yaga, Nina. No? I got them on a Jesus.
Amen, Dalorin, I want them, eh?
Eh, brother, chude.
Huh?
Oh, God, mask on. Scam salo, God, again.
Ba. I don't know what God will do. Eh? I walk here and attack that. Yeah, Lulu, no war on it. Eh, Roma, there one man. I do one man. Echi, neke tam bake. Njila kamoswa wa. Eta na avu. Eno lai me wulu.
So bad. I'm walking so so so. I'm walking na bazia. Na apuzo.
Ben. Ben, I'm walking. Ah. No, go. Ben,
Rickyman,
Adam, and
so bad.
Can you keep a Jow? Which I got one even him.
Oh, Tim, now, dear. I'll be a gas go on about our school, one and day, and I will ask.
Get and ding and a bubble in the school, Ben. No, Ben Bonner.
Wim.
Ben. Ben.
Brother.
Lona Gambolaga. I'm going to venture and come with you. If you're not going to be able to do it,
bolo nwewe ya pavu guche ni ba na egbe isolu bolo onwe na ni ude nwewe lo nya na azu gi benka nya anwuru nya ivul uzula anyi onya ko jide mode nwa mama I like record lo go dia na nwe ne kwa
ana no brother
Ivlun do igi on na kata kata una sikunu project ba ball. Eh mun unu em I unu cherish ni bana kuti. Onro kitien isi ni bana kuti. Maka ni wuche gi is na palegebo. Ka emeka basa ka je ba ball. Ka emeka basa ka je ba ball. Ben, wuche gi dia be. Negi na tavu. Ona pacha pacha ona pacha kito wen e send gi wen e jawo. Bo metli of wuji disappointment na be no. Ma like re. And I know even neku.
Ana no brother.
Is na no live enku.
I'm going to go to the house. Okay, so bad, brother. I think I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Can you remember Ben? I'm going to go to the police. No bully like ball. Eh? Nanya. If you a man cut down one major ball again. 18 and number there. Can you
remember? 18
and number there. You put a little ball there. Mobbing the robot of Lomanagi. Criminal Dibune Kuruku. Bunetelia ball live in Lengu. Can you like that? And on Gangu even. And on Liakata. Bunetta ball of 18 and number. Ibu neta zie mana mana ke kom. Ogwe no lewu. Ya no wea. Ngwa sino ko. Sino nwa nwa prongwa.
Idiot.
Lewu de pala mada ma mawa ganya. Ina pala mada ngwa. Ya no de ngina wana chiapa. E bola. Onye bona ngi bola sikuno na roge. Na kwa ki ya nure. E chi no jine ri gabe. Bo si so la bobula pa kwa na osikuno na pobre. Mali wani ibe. Mali wani ibe. I'm going to go to the house.
Dico nini balle zane dico balle mone hai crave me live
ne me lo ti me
amara mo Hello, Mason. Come back and then we make it come on.
Oh dear, go. Mama, name Biko. Did she get back home again? You know,
Bako onwe gi onu amam na o dịrị gị mfe. Mana jishi nọ ike. Bako onwe gi onu. Biko.
Atakịrị onwe onye o mejọ, onwe onye ọ na-achọ ihe n'ike. Onwe ọ dịghachi okwu. Ọ na-asọpụrụ mmadụ. Onye ọbụla, onwe onye ya sị na nwa m ananugo ya ihe n'ike. Onwe onye ya sị na onweghị ihe nwa m mere ihe. Ebunye m iyi n'ọlụ nwa m, na-eme anụchitere nwa m iyi. Na-eme anụchitere ya iyi.
Ebe na, ọ nọọ ihe ịtụnanya. Nwata na-enwe onye o megidere. Ọ na-ahachi okwu. Ka sị na o bu egbe gawa akwụkwọ. Ọ dị egwu.
Mama ekwekwe fọ n'ụbọchị taa. Onye ọbụla bụ aka ya dị na ihe mere nwa m. Ọbara nwa m bụ Ben ya na-achụgharị ya, na-achụgharị ya, na-achụgharị ya ezu ike. Ọ dị ihe mere Ben eme ihe. Ọ dị ejidi ya, ejidi ya eme ihe niile mere Ben. Onye ezu na tiko, onye ewu na tozu m ike na ndụ ya.
Nne, biko, o zuola nọ, biko, jishi ike nọ. Ngwa nji shike nu.
Ozuwo.
Ozuwo
nene. Oluwo na ewu jibe nwa ebe. Iwa akwa kana mu omi tikpokwa wa no. Amazon ye jibe. Ozuwo. Eh? Oluwo na ewu kibe nwa emele. Ozuwo wa na akwa. Iwa kata akwa kidi wa gbo nwa.
Benji wanne mo benji mama ya sambu si wo
ka mo wai ogwa somu foru mama mo mama mala na gi mo
foru wanne benji awu
abu mo ma abolo mo
benji benji wanne benji man yo
kanjo kal asam even na jobu he onwe onwe ko yi baba agwa na adiro mma before even when we me
Ji nke anyị bụ n'abụ gịnị?
Mebutere nke ji.
Mụnwa, ji niile a. Mụnwa. Ewu.
Ji niile nwere ebutere nke mara, ebutere nke. Ị ma Lucy gwara m na nwere ka a bịa ga-eri eri ahụ. So nwa sị ka m butere nke ji. Ka m nwere na support business.
Ewu, ewu nna, Chukwu gọzie gị, Chukwu gọzie gị.
Hey! Lucy! Lucy, bịa, 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 bịa. Bịa.
Odom.
Ị fụkwa ji James butere ọsọ naa ka o wee na-akwado anyị n'ahịa ka anyị wee bidokwa ahịa ọzọ.
Chiri chiri chiri, anyị nwa ka ị bute ji anyị. Obi m
onye. O nwere nke ebonyi, nke pere mpe, nke nnukwu na-abịa. A sị ka njili nke nwee bido. Ị ma na unu n'ọzọ dị ka famili m gara. Iri ahụ bụ enyi nwụrụ. Amara m ihe esi ike. Mụ na ụmụ m na bụ na-abịa dị mma. Nke na-adị ma nkwa na ibe mma gwa na-akịta bụ na ụdị nwa oyi dị akịta mmemme ihe ọbụla dị n'ike m ka nwere mmeke chọọ ma agwa agwụgwụ n'ọzọ nwere mmeke agwụgwụ n'ebe nna ole sọ ma adịrọ sị
mma mmekasịkwa ụwa maa m ebe m ga-ebido ke n'ebe gị o mama esi chagokwa m n'ibe ka ntetinye gị
ngwa je tinyere ya n'ike orie nụ
baa anyị rịọrọ m nnekata ibe mma bụ ka gosi m ebe mma paaki ji nwe ka nwere nke na jọsọ nwere nneche m na-achọ
oke nwa ka ije dobe ya n'azụ
Mama na road again.
So why?
I went up for that one.
Okechi da ajuju jusie ike osim na ode ezuori ni abru onyori so gwa gi nota so ihe ogba gwa gi no gi kure ke kweni icho ka mme cheru icho ka mpo onyori ebo osim na ode ezuori ko bi wede gi mma mba mma meku yo maka imannu
hey oyimu nwanye ka biko nunu chineke imani na echeche ko matakire enji gi nwoke sigi na uho onyori ikure ofu ihe ngwawara gi ngwawara gi nwanne gị ntakịrị ejiri anya ya abụọ hụ bịa gwa gị ikwe ha ya bịa gị jiri ei lovi lovi obi ụtọ m gị ga jụọ ya ya kwuru maka ya hụ nwanne gị azị tret bufuo ya stiil anya ha achọghị imepe nsogbu adị ha
cheru 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 ị na-akọwa na oyi nwoke chude bụ ihe gburu ben nwanne m
ị chọrọ isi n'ọnụ m nne ya nụnụ na
yara onye na-eme gị n'isi ị na-akụbu onwe gị n'asịrị tupu ka ngwado okwere m na-abịa na kiosk gị eme isi ka ihe eji kparị m wee were oyimuke kwụ asịrị kwụsịkwa ihe o ị na ị na-agwa gị mara ụdịrị ihe na-emepe ọnụ gị okwu
ọwụrụgodo na ihe gbasara chiude ga-eme mụ na gaa awụzi oyi aga m na-ekwu ya aga m na-akwụrụ n'eziokwu akwụgide ya ọwụgodo na ọ ga-amụ na gaa awụzi oyi bet m ga na-ekwu ya
ka njụọ gị anya ka bụkwa na oyi nnakwụ anya onye asị
Chineke mere n'ụmụ ebere ka anya mepee nne ya nke ọ mara ihe a m na-ekwu
Nwee ndị na-eso anyị ndị uwe ojii a na-eso anya n'anwa
gwakwa uru uru eche gị ma ndị kọ na-abịa ya oke mmadụ mee nwa anwụ nkanje nwụọ ndị eche ndị nkanje nwụfuo
ịrị ihe ọjọọ nwụ na-atụ gị ụgwụrụ m ihe ọjọọ nwụ na-atụ gị
nkịta lachaa gị anya njeka njeka nye nwụọ nụ
so mkpụrụ ọdị ka arụ yipụ ọjọọ nwụ na-atụ m mana arụ gị bụ bulletproof
uru na bulletproof bụ ofu ihe
nye ewu uru ndị eche gba ga-egbe ife onwe dị gị n'ọkpụkpụ ọ ga-adịgo dị 1 week
nna guys n'ọnụ nwayọ nụnụ emehala nnu na na-eme ki noise ka ebe chude nọ ebe chude basa n'ogbo nwere onye fu chude ọ dọrọ mwe ya
nkwe nke bụ eziokwu chude ọ dị ọgwụ ya too much ọ bụrụ na chude basa edi side ọ ga side ga nnọ ọ basa ya ịba ọ ga ịba ga nnọ ọ bụrụ na ike gwụgwọ chude n'ọrụ a ọ gwa anyị ọ bụ ihe na-eme ike ụmụazị
a sịkwa m kwuo mma chọkwa ka anyị chọpụ ya ka anyị mara ebe ọ nọ mara nke na-eme ya na ihe ji ya o
nwere ihe ji ya o nwee ihe ọzọ ji na awụ nwanyị
ọ bụrụ ihe mba ọ gbasara gị ka anyị jee ka anyị jee maka anyị ga
Somewhere.
You can say slow dog is from Tunis, but I'm more born your 2EC. Last year, when Belegua and Abu Amele can Jimalo and Wolfie Bosaloko and Enu Amele. All your mass, let's go. Him and a hip hop, be fine chick, or drunk at Omoa and Afona to go.
I'm a chill, everybody in the studio. Come on, push it, push it, push it, push it.
One day, walk about, everybody, or walk about hip hop.
People buy you, walk.
Walk in the lefty, I'm a monkey, well, a lefty. Unu Ushi.
Line is passa.
Mbakwa o mu ekweta akwa maka na ife ai choi kali
abụla ife mgbe na
nzigo nwuli mere megisi
ife ai choi kwai choi kwai kita anu wa
mamu unu sunu sunu opro oi mu ina anu zo na bia achoro nko bia ovu unu sunu opro ke da achoro ivu unu sunu opro linus kunje na otoro ivu abiko
nya ka yanavan ina je kuzo uka fine boy ojukwa bible alo sunu je uka
ni roto mu ina anu zo achoro nko bia ovu unu biko unu ni roto sunu ta
onu sai onu sai inu sunu sai la ke ni golo enwa onu sai na oi enwa na bia nu zo ke ni golo enwa kilita si amen.
Today, it's going to be one new one, you want to hear? I want to hear about Nanti, calling about Nanta, mommy, and I'll call you. And see it again, I see it.
Mark, it's much more. Munucha more. Mark, even Nakob, no loan by Yaku, so long wine. All won by Yaku, Zabel wine, by Yabu, but a wig on him here. And Mark, wouldn't want that, don't remember one. Kekele be wo se juanye nge manama na chuanya kana ba keto wona chuanye keta nwa kechi ka ba jida anye ama chuanya ka ma jida mo dia vo ina no podo woni ne ne ma ase zbo mada to even na ka kita bra mo abu chuda amros ni jem ano ngri be ma dia egue ma dia egu terie
chude chude ama mni ma hi na koi ha
adam uche mo dia
se na echiche gi na obi gi ka ikwisa
ola e bo chuo me na po ala keke bo gi kwisi gi ga na kwisi wo dia na kwisi ga si bidi ya ka oyi si digide
no
mgbe ebi ebi nwanne ka ngwa gi eju ola ite je oku mmo hapo kwi hi na eku ka brada agba mmili eju ola ite je oku mmo e da putana tv guy park ya na po ala ka tala cha ga ya
line uso de nwo e no line uso ma no mbo se bulu gbo na mo abu chuda zulu ka emme wo ke ka mbo wan
abia
gi no gi ma ala mana udin wan na chrom kekele be kulu mu azro ka kana bo wo mu vu aka ko udin no na ka go yo ese go yo na yo ese go na ka go to mara na bo gonu mil na mu ga mu kreki blue zone
tude ebu ma vi ma soro ra nli wolo wayo kezi e mo ozi na po ala
tude o wan no
give you
asiru
give you
e si wo nwan o nwe bi na aga I don't even know to I can only move to where be in a gap. Oh, they are Tunde Kodo, Maria Tunde Kodo, Mabama, Canabana, and I why now? When they see what we're being, I get on him out to her. Master
Mark, what do you want there? Could you show me even more? My regiment won't care for now. Go on there. Only a mezzo one was can no king.
To the Michigan, no, no king. Yota, I think you were long, mu pichion, Macmadi, what we ever know. If he naco nisi carunia, wasanu nisi, give the cagini. Chaloga. Each of gizzy, each of gian yungo. Now, even at your mabuketa, a charles in on yakita.
Napolo, Polo, 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 Udo, Udo, Udo. Yes.
Lai, pasa. Yota.
Oh my God.
Today, I went on. Ezigbo ọrụ. are nnukwu ego no n'ọrụ ha
ebe ka ọlụ anyị
Saint Monica's Church
Esenne
Saint Monica's Church
Olu na megi Ejo ga mwa bu chude solu gije nunu kazuru kere onye ni munu bale be bana mero ga mwa male kere ni munu male kere onye ni munu male
omo
magis no gimele
anuru mo ozi na nnu ku ego na nunu ka and church ha ri ago bank owo on Friday Nchoka I got there on Thursday. Kai bukrosia egoni nuno na chocha.
Mark. Omo le nchoka mekunu ncha ni ne male. Maya nguliyi. Maya nguliyi no tunwe. Nguve mie. Made zuri mie kan jori nuno ka.
Lele. Ne kwa na ekwensu na ejo.
Osia nemu puta made zuri mie. Nguve mie.
Alo popo Ashina Uwanga
Evio Kevin Polge Onye Evio ke ibo
Uwanga Uwanga
Ashina
Uwanga Uwanga Na abi one ice water Udo Onwe bo kwa nke na
You read again, my phone, okay? For them as one name.
Is it me when he was in no tour? Uno Lanya Uno ya water ye two deco natural apple no tour.
Money had two corner on one neck, or this year one like that, or just lit as a man.
To die up, or ya pun no tour.
On to Genese, my Otonese.
Okay, many.
I got two.
Uno money him, Uno Bratri Puno to him. I don't got you to the Chetena, I barando, Nang Corobana. No banana, name of Bayano, name of the neighbor. Oh, no, but I trip to two, on me again, man.
No,
own guinea,
no,
own
guinea, own
to the Chefugo.
Kevin Sandra.
Sandra.
I like it.
But all you be, Jim I don't mean you know mistake.
Jim
Unobal Moku, Karani Bob.
No way, him and I did bargain. Oh, my king, why the last time, and again, I had a great new chayanazu. Mana, give a bonishi Otua Kagi Biko Obara that day. In your nyas, and I am Obara, Obram no Gnime, Obragan of Nime. Ha, where be Jazwagano? There won't be Jagzagano Tua. And again, Ogino Tua, Ronando, Aronong. Work where?
Mark!
Oba from Kina, or no two mafa.
Mark!
To be my father, my fam, and my mugi.
Bologna can bologna. Linus! Cato!
Never the bamba.
Nanya!
It's a number.
Hello, you. Lotu wine. I will eventually June. After no day, won't know the Akata. No, not to Rosme. Oh, no, Bunan will write this in or Ocho Rossi.
Omo mu ju
de. Buro na nka. Buro na ma ju ro ke.
Na ko rubbish.
I see a jiggle.
I was going to marry you about.
Malodoy, they got
that.
Oh, where are you? I'm going to talk to Mali. Even if I'm going to talk to Mali, I'm going to write this in the Amor.
I see. No.
What are you getting? I'm going
to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going
to go.
I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm
going to go.
One,
would you like the job of Kumo?
I got money in fuel.
That
was their father. When you should wear, when you were going to be full.
What
were you see? Because Abu Moni Sivia, it's we see.
Oh, did I go? Oh, they grew me. I'm a measure of Katoga. Get some Nazo.
You can say slow dog is from Tunis, but I'm more born your twisty.
Onyibu, ngwagura megu, onwu do nyisigina.
Onyi sinda jotu a. Ne yi obodo anyi ojo. Ogunu maka iwa anyi si wedi. Na onye obu na ejide igwe na aka. Ogunu mi fa na monya. Oso gi po ya jungle justice. Oso gi po yi keke torie. Aya chore ema. Ayi nwa bu ndu woji. Aya chore ema. Na ayi ebo chapu. Now, John Madonina, no, no, but we make up with Idem. A good Nania, a good Nania. Oh, yeah, would you give again? Yeah, why are we?
And you walk on your head. It's the Laniana. I go and go away behind the two degino. Oh, no, you're hidden. Bia le ni an obeshin do ndi police ji ya agbori oto na akpari an obodo ni ndi mpata na akuyuze
makwe he na ko
mu wa ke na ajo
chudem
ana ma gwa gi siga akotala jeje aya gi bia le
wa kai jen mana obukwa na obure zoku mu na ya amejukwu ya
ai jen bia wa ki ma do chudem ai jen
Oh, you can work
here. Oh, you can work here. You can work here.
Manakaya, go see. A sample. Makanda didn't have a way. I don't know about that. A good idea.
Oh, be more. Get one even to watch in a mess and a Mexican or in a good. Hey!
You see one more.
Oh, be more like in a one so good. Basically, I can do what in a Japanese
family give a moment. Oh,
be in Caddy.
Officer, ah! Oh, officer,
be
con. Can not
Kokosani follow her. Kokosi follow her. Kokosani follow her. Kokosani, Kokosani. Nanyo fuma kidi shon on mugo. On mugo.
Ejo kumo.
Ano si go on mugo.
On mugo. Ejo light ejo kumo.
Ejo ano. Iwa kumo.
Oko kani kale.
Gini. Namme gini.
Tem nyego bu ego.
Ego gini.
Kaka mi gina bu ego. Eh? Nakuna shawa kuna kuna.
Naka kuna. Mu ba nu ni na shawa ibonyara.
Mu. Ani wo ni na gini.
Maka